hari abakobwa uzahumva bavuga ngo igihe yatangura kundesha yahora mfata nk'umwamikazi.
God have mercy upon us. Can it happen?
Ngo ariko inyuma y'amezi makeya yaciye ahinduka.
Connecting.
Mukoni kicho tuma dahinduka. Erega nta kuno kwama kwitwararika wenyene nk'icoreke y'umwamikazi nibishoboka. Ibuka ko nabatamusi numwe wigeze wiyumvira kumwitwararika nkuko nawa kwitwararika. Bakob. Iki ni gihe cyo kumenya yuko natwe abahungu dukeneye kwitwararikwa nkuko natwe tubitwararika. Umuhungu nawe arakeneye utu gift. Kandi umuhungu nawe arakeneye kwitabwaho.
Connecting.
Erega umuhungu nawe arakeneye guhabwa amahera. None guha umuhungu amahera birabujijwe. Wapi?
God have mercy upon us.
Continue.
We move.